Pacifique ni nahazwe arasobanura ibi mugiye kumva ni nyuma y'ishyirahamwe rihuza imiryango y'ababuze ababo riherutse gushingwa cyangwa gushigwaho aho Abarundi bagira ni ikiganiro cyiza cyane kandi mu yandi majambo gisa n'icyishimiwe n'Abarundi isinzi dukurikire Pacifique ni nahazwe
rihuza imiryango y'ababuze ababo bagiye barahagarikwa n'inzego z'igihugu bakaca bugwa irengero ryabo. Iryo shyirahamwe rimaze iki? Rije kungura iki? Mu bisanzwe ni icyifuzo twari twagize kuva tugitangura n'umugambi ndondeza. Niko twebwe muri ndondeza imiryango iradutabaza. Ndondeza nk'uko mumva n'iryo zina ni ijwi naryo nyene ry'abadutuma ngo tubafashe kubaza ababo bahagaritswe n'inzego iyo bagiye kubera imiryango iba yagiye kuri izo nzego zabafashe ugasanga bagiye mu busho bw'igipolisi bituye iperereza babaza ko ababo bari mu busho bakabura bakaca bavuga bati ninde yodufasha gutabaza. Ndondeza rero ikibaho foko dushyiraho ako kajyo kuko imiryango ironka ibandanya gucisha akamo kayo ariko twagumye twipfuza ko iyo miryango yonyine nayo yoshobora gusemerera twebwe naho twovuga ntidushobora gusubirira nyene ababuze abantu bivugiye ijwi ryabo rigira ingufu kurusha twebwe narijya kenshi muzi ko leta ikunze kuvuga ngo turi ko ducafuza igihugu ibyo tuvuga n'ububeshi ikabyita ububeshi itigeze yerekana umuntu n'umwe mu bo tuba turi ko turabaza tuti bari hehe. Leta kandi irazi ko yateye ubwoba mu gihugu ibinyene n'ubundi byo kunyuruza abantu biba bitumbereye gutera ubwoba yarateye ubwoba mu gihugu ku buryo imiryango kenshi idashobora kuvuga baba bari mu gihugu baba bahunze wasanga kenshi imiryango bavuga bati twe tukavuga baratumara tukavuga baramara abacu bagatinya kujya ahabona. Ubu rero kubona twageze ku ntambwe imiryango itanguye kwishyira hamwe kugira ngo itangure kuvuga iyo nyene yivugire itabacu bari hehe ni ikintu gikomeye cyane ku bwacu tubona ari intambwe ikomeye ku buryo leta itazoba igifise n'aho ibica mu gusubira guhakana ibyabaye kandi imiryango yo nyene izoba iri kuvuga. Hariho akarorero norangiriza ko akarorero gakomeye muri bene ibintu byo kunyuruza abantu byarigeze gukomera rwose mu bihugu bya Amerika Latine. Mu gihugu cya Argentine barafise umugwi w'abakenyezi bamaze imyaka iri kuyegereza muri 50 bama bahagarara mu kibanza bita mu kibanza kimwe ku mugwa mukuru wa Argentine baguma ababyeyi baguma basaba bati abana bacu bari hehe twereka abana bacu. Ni igikorwa gikorwa n'abakenyezi usanga ababyeyi abamama aribo bazana amafoto y'abana babaza iyo abana babo bashyizwe mu myaka y'intwaro z'igisirikare ibintu bya mu myaka ya 70 mu myaka ya 80 iyo muvuma yabo irakomeye rwose ku isi ku buryo yamiri kwiratangwa ko akarorero natwe turipfuza gushyikira iyo ntambwe aho ababyeyi tuzokumva ijwi ryabo bivugira baza abana babo iyo leta yabashyize ni ikintu gikomeye cyane. Iryo shyirahamwe turayishyigikiye kandi twifuza ko ryotera rije imbere rwose ku buryo imiryango yose y'ababuze ababo ishobora kujya hamwe igasohora ijwi ku buryo bwumvikana.
Ariko nanjye sinumva icyari cyarabuze kugira ngo iri shyirahamwe rishyigweho. Umuntu azi yuko yabuze uwiwe hanyuma leta ikabihakana. Murabona yuko mu Burundi leta dufise ni igikoko, ntikunda abanyagihugu babo, ni igikoko cyeruye. Rero bino vrema ni ibintu byiza cyane kuko abantu baba barabuze ababo. Ego, bamwe bazokwicwa abandi bazoterwa ubwoba kugira ngo ntibaze kubaza iyababo bagiye. Ariko none ibintu leta izohava ibiva imbere ko yama ivuga ngo nta bantu tunyuruza, nta bantu twica, kandi abantu barabamaze. None ibi bintu ubu leta izohava ibive imbere. Reka twumve mu ntuge gatoya nkubasubije inyuma twumve ukuntu Pacifique yatangiye kwishyura ikibazo.
Mbega mbere ko tubuza kuri ibyo by'iryo shyirahamwe umbere n'akarusho rigiye kuzana mwotubwira uno munsi
inyuma y'icegeranyo mwaheruka gusohora ku bijanye n'abanyuruzwa mu Burundi, hari bishasha byiyongeye ko kumbure ku batari bamenye iby'icyo cegeranyo ibitigiri bimeze gute.
Murakoze cyane. Nk'uko mubimbajije bwa mbere bwo tugiye kuri iki kijyanye n'iri bara byo bita kamaramaza ko kubona igihugu gifata abantu bahagaritswe mu nyuma ntibigere basubira kuboneka, tukaba tubikora tubitohoza ko kuva mu mwaka wa 2015. Ikintu novuga ni uko muri kino gihe ibi bintu byasubiriye kwimonogoza. Mvuze ntibyasubiriye kwimonogoza ni uko hari igihe twabona byari hejuru cyane, hari muri 2016, 2017 biramera nk'ibikorotse, 2018 ibiharuro biraduga, wari umwaka warimo amatora y'ibwirizwa shingiro, 2019 biramanuka gato, 2020 isubira kuduga, wari umwaka w'amatora ya 2020, hanyuma 2021 ibara riragwa, tubonye igisirikare aricyo gisigaye kinyuruza abasivile mu gihugu cyose. 2022 biramera nk'ibihagaze, 2023 turabona ibitigiri bisubiye kugaruka, twari dufise ibitigiri by'abantu 10 banyurujwe uwo mwaka. Uyu mwaka rero niho tubona ibara risubiye kugwa, tugarutse ku biharuro twaheruka kubona muri 2016. Mbere tukanibaza tuti ibi bintu ni biki, ko icyo gihe wamengo haravugwa intambara, abantu ibitero byaza biraba mu gihugu, ubu abategetsi bo nyine bivugira ko igihugu cyose gitekanye ari impore, ati none bino bintu turiko turabona ubu ni biki. Mu cyegeranyo twaheruka gutanga mu kwezi k'umunani, twari twavuze ko mu mezi atandatu gusa ya 2024 twari dushobora kwemeza abantu 25 bari bafashwe n'inzego z'iperereza, abandi bagafatwa n'iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Abo bantu ntibigere basubira kuboneka iyo bagiye. Hariho abandi nk'igice cyabo bo wasanga bahagaritswe nk'uko banyurujwe nk'uko nyine, ariko bagasubira bakaboneka. Bose iyo babonetse tukabasanga babafungiwe mu busho bw'iperereza mu buryo butazwi. Icyo kikaba n'ikimenyetso kica kibandanya kutwemeza ko abanyuruzwa ariko batwagwa n'iperereza nyene, kuko abo bishitse bakaboneka batwawe muri ubwo buryo tuvuga dusanga baba bari mu busho bw'iperereza. Uyu mwaka rero turabye inyuma y'ibyo biharuro twari twatanze, aho tugeze ubu turiko twegereza ibitigiri bya 50. Ni ukuvuga ibintu uko byifashe kirandwi, indwi ntishobora guhera ubu tutumvise abantu batatu, bane, batanu banyurujwe muri iyo ndwi, ntihagire urwego na rumwe ruvuga abo bantu iyo baciye bajanwa. Ni ibintu n'ukuri biteye ubwoba. Abategetsi baguma mu gacerere, hatabaye ikintu gihagarika ibi bintu turiko turibaza, mbega 2025 wo ibintu bizoca bimera gute mu gihe twama tubona umwaka w'amatora ariho ibiharuro by'abanyuruzwa biheza bikaduga. Ku kibazo bigira kabiri mumbajije, muti mbega akamaro ho gushyiraho ishyirahamwe rihuza imiryango y'ababuze ababo bagiye barahagarikwa n'inzego z'igihugu bakaca bugwa irengero ryabo, iryo shyirahamwe rimaze iki, rije kungura iki? Mu bisanzwe ni icyifuzo twari twagize kuva tugitangura n'umugambi ndondeza. Niko twebwe muri Ndondeza imiryango iradutabaza. Ndondeza nk'uko mwumva n'iryo zina ni ijwi naryo nyene ry'abadutuma ngo tubafashe kubaza ababo bahagaritswe n'inzego iyo bagiye, kubera imiryango iba yagiye kuri izo nzego zabafashe, ugasanga bagiye mu busho bw'igipolisi, bituye iperereza, babaza ko ababo bari mu busho bakabura, bakaca bavuga bati ninde yodufasha gutabaza. Ndondeza rero ikibaho foko dushyiraho ako kajyo kuko imiryango ironka ibandanya gucisha akamo kayo, ariko twagumye twipfuza ko iyo miryango yo nyene nayo yoshobora gusemerera twebwe. Naho twovuga ntidushobora gusubirira nyene ababuze abantu bivugiye ijwi ryabo rigira ingufu kurusha twebwe. Narijya kenshi muzi ko Leta ikunze kuvuga ngo turiko ducafuza igihugu ibyo tuvuga n'ububeshi ikabyita ububeshi itigeze yerekana umuntu n'umwe mu bo tuba turiko turabaza tuti bari hehe. Leta kandi irazi ko yateye ubwoba mu gihugu ibinyene n'ubundi byo kunyuruza abantu biba bitumbereye gutera ubwoba. Yarateye ubwoba mu gihugu ku buryo imiryango kenshi idashobora kuvuga, baba bari mu gihugu baba bahunze, wasanga kenshi imiryango bavuga bati twe tukavuga baratumara, tukavuga baramara abacu, bagatinya kujya ahabona. Ubu rero kubona twageze ku ntambwe imiryango itanguye kwishyira hamwe kugira ngo itangure kuvuga iyo nyene yivugire itabacu bari hehe, ni ikintu gikomeye cyane ku bwacu, tubona ari intambwe ikomeye ku buryo leta itazoba igifise n'aho ibica mu gusubira guhakana ibyabaye, kandi imiryango yonyene izoba iri kuyavuga. Hariho akarorero norangiriza ko akarorero gakomeye muri bene ibintu byo kunyuruza abantu byarigeze gukomera rwose mu bihugu bya Amerika Latine. Mu gihugu cya Argentine barafise umugwi w'abakenyezi, abakenyezi bamaze imyaka iri kuyegereza muri 50 bama bahagarara mu kibanza bita mu kibanza kimwe ku mugwa mukuru wa Argentine, baguma abavyeyi baguma basaba ati abana bacu bari hehe, twereka abana bacu. Ni igikorwa gikorwa n'abakenyezi, usanga abavyeyi aba mama aribo bazana amafoto y'abana babaza iyo abana babo bashyizwe mu myaka y'intwaro z'igisirikare, ibintu bya mu myaka ya 70 mu myaka ya 80. Iyo muvuma yabo irakomeye rwose ku isi ku buryo yamira iratangwa ko akarorero. Natwe turipfuza gushyikira iyo ntambwe aho abavyeyi tuzokumva ijwi ryabo bivugira babaza abana babo iyo leta yabashyize. Ni ikintu gikomeye cyane, iryo shyirahamwe turayishyigikiye kandi twifuza ko yotera rije imbere rwose ku buryo imiryango yose y'ababuze ababo ishobora kujya hamwe igasohora ijwi ku buryo bwumvikana.
Mbere ko nja guha ijambo abandi batumire musangiye ikiyago Pasifika nkahazwe mu kanya murakoze mwese. Hari umurindi munini w'abantu basigaye banyurutswa muri ino minsi. Mbega hari imvo nshasha zirenze kuzo mwari mwatanze igihe mwasohora icyegeranyo zituma aba bantu banyurutswa.
Biragoye rwose kuvuga imvo iri kuyatuma banyuruzwa. Niko iyo turavye ivyo bahurirako benshi mu banyuruzwa, n'ubu dusanga umugwi munini ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Usanga benshi ari abanywanyi b'umugambwe CNL, abandi ni abanywanyi b'umugambwe MSD. Abo bari imbere mu bantu baguma banyuruzwa, ariko turabona abandi usanga bidasigurika, abo ubona abantu tubiravye bapfa amatata asanzwe. Ivyo ni ibintu novuga ko ari bishasha, abantu bapfa matata asanzwe, mu nyuma hakaba umwe muri iyo miryango aca aja kwitura uwo bazinanye mu iperereza, uwo mu iperereza akanyuruza uwo muntu bakeneye ko abaviraho, abanje kumwambika ibintu bijyanye n'umutekano. Ugasanga abantu bagirijwe ngo barakorana na Red Tabara, ariko imvo y'ukuri itumye banyuruzwa ari uko hari amatati bari bafataniye n'umuntu afise inshuti zikomeye mu iperereza. Mwarabonye n'ibindi aho abantu bagira ikiganiro gisanzwe nko muri groupe WhatsApp, icyo hari ikintu batumvikanye ko umwe muri iyo groupe WhatsApp kubera azinanye nabo mu iperereza akaca avuga ati twariko turaganira muri groupe WhatsApp ariko hariho umuntu avuze ibintu bitaturyoheye, raba mu munyuruze kuko ni umwasi w'igihugu. Mwarabonye ibyo bikorwa nko ku munyeshamakuru Sandra Muhoza Ingozi, Imana yarakinze atabarizwa kare arakira. Twarabonye biba ku muganga muri grupe ari kwiharira ku byo kuri ajya amagufa atogwa y'abapfuye 72, ikiganiro hagati y'abaganga ari kumwe atanze icyumviro akaba abandi bakitaryoheye bakaca babitanga mu iperereza, uwo muntu akaca anyuruzwa n'uyo Imana yarakinze arasubira araboneka. Ariko rero mba ni ibintu biteye ubwobaho kunyuruza bisigaye bizanana mu mpande zose, umuntu ashwanye n'uwundi, umuntu aganiriye n'uwundi ntibumvikane, akaca arondera uwo begeranya amubwira ati uyu ni umwasi w'igihugu nimucakire, ugasanga bamwe muri abo baragiye ubutakigaruka. Ni ibintu bibabaje cyane.
Uri vye kenese murongoye ishirahamwe abacu barihe ishirahamwe rishasha nkuko Pacific nazwe aje kubisigura ryagiye rivuka biciye ukuntu amashirahamwe abona ati reka tubandanye turondera ukuri. Mbega uno munsi imbere yuko kumbure mutubwira icyo mwiteze n'ikizohava kiva mu bikorwa byatumye mwishyira hamwe nk'imiryango uno munsi, mwebwe mwa mwizewe n'abandi kubera iki? Hanyuma niba ntibeshye, mu muryango iwanyu hamaze kunyuruzwa abatari bake, ni bangahe? Abo bose bahuriye ku biki? Kubera iki umbore ko umuryango wanyu wo utotezwa?
Urakoze kuri ibyo bibazo ubajije Gilbert. Ku kibazo ubajije uti mu ishyirahamwe abacu bari he, noba natowe kubera iki? Ku bisanzwe ababuze ababo bakaburirwa irengero mu Burundi twaravuganye turahura tubifashijwemo n'ishyirahamwe FOCODE, turahanahana ibyiyumviro. Ibyiyumviro byotuma dufatanya urugendo rwo kuronderera hamwe ubutungane, nk'uko Pacifique yabivuze, tubaza Leta aho abacu bari, na cyane cyane ko tuzi ko abacu nka bose banyuruzwa n'inzego za Leta. Rero muri ibyo biganiro, muri uwo mwanya twamaze w'iminsi itatu turiko duhanahana ibyiyumviro, niho habaye amatora. Arabaye amatora, haraba abashaka kwitoza. Muri icyo gihe rero habayeho abashaka kwitoza, umwe wese yaravuga imigambi yiwe afitiye rino shirahamwe. Abanywanyi rero bari bahari barahitamwo barantora, ntibantoye nk'uko muvyibaza canke abandi bavyibaza ngo nuko mu muryango iwacu hamaze kunyuruzwa abantu benshi, eka sico catumye bantora, ahubwo bantoye bisunze yuko dushobora gufashanya nabo nkabaserukira kugira ngo ijwi ryabo turishikane kure, twese turi hamwe ndabagiye imbere, ijwi turishikane kure kugira ngo turabe ko dushobora kuronka ubutungane ku bacu, duciye kuri Leta y'u Burundi, duciye ku mashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu, yaba ayakorera mu Burundi hamwe n'amashirahamwe mpuza makungu. Mu muryango iwacu rero kugeza uno munsi abantu tumaze kubura irengero bashika 10. Abo bose igituma banyuruzwa biratandukanye, ibituma babanyuruza biratandukanye, ariko usanga ahanini ikiza imbere ari imvo za politiki, ku buryo n'unyurujwe atari kubera imvo za politiki baca barondera ikintu gihambaye kijanye na politiki kugira ngo bakimukwegere ko bigaragare yuko uwo muntu yategerezwa kunyuruzwa kubera ibyo bintu byitwa ko bihambaye bariko baramwagiriza. Rero ibyo ni
Umugambi wanyu muri mu mugambi uwuhe cyangwa mufise ibyiyumviro ibihe bihungabanya ubutegetsi ku buryo ibitigirimwe bingana uko mu muryango umwe abantu 10 si bake?
Mu muryango iwacu turi mu migambwe itandukanye, turi mu migambwe itandukanye, harimwo aba MSD, harimwo aba CNDD-FDD, harimwo aba SNL, harimwo n'abatari mu migambwe, ku buryo abo bose banyurujwe, si ukuvuga ngo bari mu mugambwe uyu canke uyundi, harimwo n'abatari mu mugambwe, ariko abenshi bahogwa yuko kuba batari nko mu mugambwe bica bisigura yuko bakurikiye kene se olivier wo mu MSD, kubera ko batababona mu yindi migambwe bagaca bibaza yuko bari mu mugambwe wa MSD kubera kene se olivier, ariko siko biba biri.
Maitre Gustave Niyonzima, mwakurikiranye ibyo bavuga muri FOCODE, kigira aho bigeze, umurindi biguma bifata, murumva ino miryango yishyize hamwe kugira ngo irondere ubutungane yishyuze iy'ababo bajyanywe. Mbega mweho muri kavibe musanzwe mukurikirana amadosiye, mufise namwe amadosiye angana iki, kiringo kingana iki, mukorana gute n'iri shyirahamwe FOCODE, iryo rishyashya muzokorana gute? Gilbert, murakoze kumpa kano kanya. Ico nagira ntangure kuvuga nuko imbere yuko nshikiriza ivyo biti biri, nagomba gukeza abo bashoboye kugira ico ciyumviro bakaja hamwe bakashobora kugira urunani ishirahamwe rikomeye, kuko babifitiye uburenganzira n'amategeko. Ikindi naco nuko ndaza kubigerako hageze kuburana canke mu matora z'amasasu uruhara ntangere. Rero imbere yuko mvuga ivyo bibazo mwari mumbajije, nagomba mvuge mbega ico caha coco co kunyuruza gitegekanijwe gute n'amategeko. Nuko ico caha ni ukuvuga yuko umuntu afatwa agafungirwa ahantu hatazwi, kandi ifatwa ryiwe aba ryanyurujwe. Hama ababo bariko barabikora ico caha baba bagikoze n'abantu bari mu nzego za leta, ico twita les préposés de l'état, les autorités étatiques. Hama kandi nuko hashobora no kuba n'abandi babikora ariko baba batumwe n'izo nzego za leta, des personnes agissant avec les autorisations yabo bategetsi ba leta. Hama kandi ikindi nuko haca hakurikira guhakana uwo muntu yanyurujwe, bigahakanwa n'izo nzego za leta canke zikanabesha yuko afungiwe ahandi hantu zongera zihakana ko uwo muntu atatswe uburenganzira bwiwe. Rero muri ivyo byose hari ibintu bitatu bikomeye twita les trois éléments constitutifs y'ico caha. Ica mbere nuko novuga nti niyo privation de liberté ku mwaka ukwitegereza k'uwo muntu aba yanyurujwe. Hama hagaca haba n'ikindi bita la privation la participation directe ou indirecte des agents de l'état. Ni ukuvuga uruhara bakora abo bantu ba leta bonyene canke batumye abandi. Rero muri abo bantu haba harimwo abakozi b'iperereza, bashobora kuba ari abakozi abapolisi, abasoda, imbonerakure, eka n'uwundi muntu ashobora gutumwa. Hama ikindi ca gatatu gikomeye rero, c'est le refus par les autorités ou les préposés de l'État de reconnaître l'enlèvement, guhakana ico caha baba bariko barakora. Rero turavye amategeko ico avuga, hariho ico ku mugabane mpuzamakungu twita Convention internationale ya Nations Unies ivuga ivyerekeye la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ayo masezerano nayo na y'itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu 2026. Hama yagiye mu ngiro ico bita kuja en vigueur itariki 23 z'ukwezi kwa 12 mu 2010. Hama rero muri ayo masezerano ingene ameze, harimwo inzego bita comité sur les disparitions forcées. Iyo comité nayo ibifite ico bita fonction classique n'ico bita fonction préventive. Iyo classique ni kuraba ma examen de rapport, kwakira abitwara idonke ama plainte. Ama iyo fonction préventive nayo niyo kugira nk'ibintu vyerekeye ama alert menshi dirijanse, bakavuga ati ibintu vyabaye akananira abahinga okora uku n'uku n'uku, no gufasha inzego zindi kugira bashobore gutera imbere. Rero ku mugabane nawo novuga nti mu Burundi nuko Burundi bwasinye ayo masezerano itariki 6 z'ukwa kabiri mu 2007, ariko ntiza yakenguza ico twita ratification. Ariko naho bitagize iyo ratification, hagiye haraba nko mu kwezi kwa mbere mu 2013 muri Conseil des droits de l'homme, ico bariko baranaga ikibazo c'u Burundi, ico bita examen universel periodique. Ibihugu byinshi biravuga yuko biragira ico bita recommandation kugira Burundi buvyemeze, bushobore no kwemeza n'iyo komite, ariko Burundi buguma bunana bukanyanga ingingo ya 31 n'ingingo ya 32 y'ayo masezerano. Rero mu Burundi muga naho babigira uko igitabo mpanabyaha le code pénal y'ibihumbi 2017 irategekanya ico caha, kandi iravuga ko ico caha ari l'élément constitutif ya crime contre l'humanité. hama no mu ngingo y'amajana 250 n'indwi ico caha kirategekanijwe mu vyerekeye enlèvement abwe rero n'ivyo nari mvuze yuko ari element constitutif ivyemera code penale tubisanga mu ngingo y'ijana na 199 mu gace k'icenda hama rero ikindi nugomba kwibutsa nuko Uburundi bwari bwarasinye statut de Rome ishyiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'irahela code penale internationale muri Oktobre muri Gitutu 2017 barikuramwo ariko naho bikuyemwo amatohoza yari yaramaze kugurwa yaramaze kugurwa rero no kuvuga yuko ibyaha byose biba byarakozwe imbere bica biguma bibatrete muri iyo sentare ata uvamwo utavamwo birakuraba kandi n'ibindi byaha bizokorwa mu nyuma yaba mu 2024 canke 2025 bihaca haba ico bita retroactivite ni ukuvuga yuko biba bifatanye igisano ico twokwita la correlation des infractions ikaja hamwe n'ivyo rero barabibaza hama rero ico nagira mvuge nuko webwe muri Kavibe duhereye kuva dushinga Kavibe mu 2016 umwaka kunyuruza abantu byari bikomeye kugeza mu 2024 turamaze gushingisha amadosiye atari make muri cour pénale ya amadosiye 150 n'ayandi madosiye 8 yagiye mu cyo bita groupe de travail des nations initiales de disparition corse ishyirahamwe ryawe ni ryashyizeho ayo masezerano mpuzamakungu navuze ya 20 décembre 2006 amaze kuhadra muri resolution bita 20 mu gace ka 26 itariki 29 kwa kabiri mu 2000 na n'indwi ayo gruppo de travail yacisubigwamwo barayiha ubundi bubasha bukomeye rero no muri iyo gruppo de travail ya Nations Unies twarashingishije amadosiye 8 rero kibazo mwambajije ati mbega fokode mukorana gute fokode turakorana mu bintu byinshi hari amaraporo yayo aba yamaze kurungika dukorerako canke mu guhana amakuru muri ivyo rero vyose yaba nayo masentare mpuzamakungu arabikorerako kuri ayo maraporo ya
Mugerageje gutomora abariko baradukurikira muri aya madosiye 158 mwatwaye imbere y'amasentare mpuzamakungu harimo amwe duha twumva pasifike nazo akunda gushyikiriza muri ndondeza canke n'ayandi arwaye.
cane gose haba harimwo ayo amaze gushikiriza menshi ababuze baratwiganira bakatubwirira ico bita description des faits ingene vyagiye biragenda kubabo hama vyinshi usanga no muri iyo raporo ya Focode tubisangamwo mu maraporo menshi hama umuntu ashoboye kubaza arashobora guca anabegera kugira bamuhe umuco ariko naho umuco mwinshi tuba twawuhawe n'ababo abo le famille de victimes hama rero ngo kuri iryo shyirahamwe ryavutse ry'aba Olivier Kenese nuvuga yuko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe iremera yuko haba mu guhera mu matohoza muri biro di procureur haba mu vyerekeye chambre preliminaire yokuriza kwa matohoza canke chambre d'état ya cour pénale aba victime baragere baraparticipabo kandi barakingigwa n'amazina yabo ntashobore kuja habona bakabita nk'ibiharuro canke n'izindi ndome zifatanye n'ibiharuro baba bafise uruhara ntangere be n'ico bita retemo ivyabo bagakingigwa cane kandi baguma bakorana uko dose zevoriwa bababaza ibindi bintu ico nokwita amacomplement d'enquête rero ni ikintu ciza ni ikintu ngirakamaro abantu twahora twitwara gutyo onye baduhaye uburenganzira n'ivyo ariko ubunye rero ko nabo baserutse bakabyiyemerera ni ibintu ngirakamaro Pacifique yari yabivuze hari abantu usanga bibabaje nababo bakanyuruzwa canke bagafungwa bagaca biruka mu mashirahamwe aharanira agateka kazi namo ati ntimwuhirahire ngo mucishe mu kanwa ibyo bintu dukwise ubwoba kandi na espoir ikihera bashobora guca babagumya ariko siko biri kenshi usanga bagaruka byarananiranye ati dufashe kandi bwa mbere bari bavuga ibyo bintu. Rero ni byiza ko habaye nk'iryo shyirahamwe, ni byiza ko abantu nabo bariko barubaka. Mbaye nka wa mupastori w'umudagi mu ngwano y'isi, niwe yavuga ati igihe baza gufata abakonservatere narinumiye ko ntari umukonservatere, abakomunista sinari umukomunista, abasosiyalisti uko, abayahudi uko, ati hama mu nyuma harabura nanje abamvugira kuko nanje ntari navuze. Rero ko bubahutse bakavuga bose, bizotuma n'abandi bubahuka kugira bashobore kuvuga. Rero
Ariko nk'ijambo Pacifique nibutse abariko baradukurikirana yuko mu minota 10 tubaha ijambo, ariko muza kubaza ibibazo byanyu mutiye mu kwandika ko ariko baradukurikirana ikibiriraho kuri YouTube y'ishyirahamwe Ifoko, ndetse kimwe no kuri Facebook murashobora kwandika biciye muri chat mukaturungikira ubutumwa n'ibibazo, mukavuga umutumire mwifuza kubaza yaba Pacifique Nath arongoye Ifokode, yaba Olivier Kenese arongoye ishyirahamwe rishyashya rihurikiyemo abafise ababo babuzwe irengero ryitwa abacu bari he, cyo kimwe na Maitre Gustave Niyonzima arongoye Kavibe. Imbere y'uko twakira ibibazo rero, reka kumbure njye kwa Pacifique Nahazwe, mwarakoze imigambi itari mike twumvise ibyo basiguye muri Kavibe. Mbega umugambi ndondeza n'ibyo mukorana na Kavibe ntibyari byikwije byonyine, ku buryo mugiye kurondera ikindi cyumviro cyo kuza gushyiraho irindi shyirahamwe rikora igikorwa cy'abanyuruzwe, kandi hari hasanzwe hariho ayandi mashyirahamwe akora icyo gikorwa, ubudasa buri hehe? Ababyumva ntibagira bati kumbure no gushyiraho amashyirahamwe arenze kugira ngo babe bararonka ibyo bakora.
Urakoze kuri gatoya hari ikintu je bashaka kuvugamo abantu ndababwire. Leta y'u Burundi iranyuruza abantu bakabura irengero, ikica abo batavuga rumwe, hanyuma ukamengana akamitswe n'ingoma. Ariko je n'umuntu ashafise icyizere yuko burya ibintu abategetsi ariko barakora bagomba bobireka kuko bizobagarukako. Wanashaka hariho abatazoba bakihari, mugabo ukazosanga abana babo bibagize ko ingaruka. Bano bategetsi ntibakunda abana babo. Ni ukuri. Uyu munsi abakoze nabi kera yaragarutse ku miryango yabo. Ibi muramaze kubibona, sindabidondagura. Nimba muzi ko abakoze ibintu nk'ibyo bibi byagarutse ku miryango yabo, kubera kimwe mutagira ubwoba yuko namwe ibintu abategetsi ba CNDD-FDD barakora byo kwica abantu, gutotoza abanyagihugu, kwigwiza ko ubutunzi bw'igihugu bwose ari abantu bakeya, fend off rizokwakwa abo babisigiye canke abo bishe bakazobazwa n'imiryango yabo, impozamarira y'abantu bishwe bakazakwa bijya butunzi bwabo bakabuhoresha amarira abantu babuzwa babuze ababo, bakabaha impozamarira canke indishyi y'akababaro. Umutegetsi z'ubwenge yugomba kwikebuka. Ego abategetsi ba CNDD-FDD ko baza kugura amazu muri hariya muri bya bihugu biteye imbere bimwe bitavogerwa bya Saudi Arabia n'ahandi y'amaparadi fisikali, bakaza kwigurira y'amazu hariya za Dubai. Ariko nubwo biri uko hari abasigara mu Burundi n'ibisanira by'abantu bizoja hanze byose. Bino rero ni kutikunda kweli, bagomba kugabanya. Reka twumvirize Pacifique Nahazwe.
Kuri kano kabazo imbere yuko ndanakajako nagomba ndanagaruke ku vyo Olivier Kenese yari yavuze ingene umuryango wiwe wagiye urabangamigwa. Kumbure ndakunda jewe ko mu biganiro bene ibi ndondeze catumye tunayishyiraho nuko twipfuza ko uyo muntu aba yafuswe, uyo muntu igihugu kiba cyakoze ibishoboka byose ngo ntasubire kuvugwa, ntasubire kuboneka, ahinduke utigeze abaho, tuze turamuha ishusho, dusubire twibutse izina ryiwe, twibutse uwo yari ari, twibutse icyo yakora, twibutse ko ari umuntu, tutavuga ibiharuro, tuvuga abantu nyene. Kumbure afashe ijambo hanyuma, Kumbure akatwibutsa aba bantu avuga nk'umuryango w'iyo wabuzwe ni byiza ko tubavuga ni byiza ko batibagirwa ndabivuze kuko ndabizi ko kenese mu bo twagiye turavugana mu madosiye twakoze hariho ayo twakoranye twamubaza ndibuka muri 2018 abantu batanu banywanyi ba MSD bari barirurijwe mu Buyenzi itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu muri 2018 batwariwe rimwe kenese yaradufashije rwose kugira ngo tumenye ibyo bintu ndibuka turi ko turakora ku kiyaga cya mushiki we Corine Nizigama yanyurujwe mu kwezi kwa mbere kuri mwaka 2024 hajya mu Gihosha yaradufashije naho nyene gutahura ibyo ari byo gutahura ibiri ko biraba ibyo ari byo bikaca haboneka n'abandi baca baza kuduha umuco ariko kenshi biba byahereye kuri mwene umuntu aba yabyivugiye n'ubukumbure ni aronsa akanya mukaza kumuduhera akanya nje noshima ko asubira kubavuga abo bantu hanyuma
Ndanya reka tugaruke kwa Kenese hanyuma muze kumwunganira uri vye Kenese
yego
Pacifique nahaza urakati nivyo twarakoze amatohoza turanakorana atariko ni vyiza ko intahe tuyumva kuri bene yo kuri bene imiryango yabuze mwari mwavuze muti mu muryango wacu mu migambo itandukanye twibaza yuko kibaho kwa da politike muvuga igitigiri cy'abantu bangana 10 Pacifique mu kanya aravutse batanu bagiriye rimwe mbega mwotandukanya ku bigwi imigwi kugira ngo ntidufate umwanya munini abantu bahowe iki bakuwe he batwawe na bande umva izihe uno munsi mu muryango mwiyumva gute
Ereye
ubwo
kuri icyo cya nyuma urumva ko mu muryango ari agahinda kubona abantu bangana gutya baburirwa irengero ku buryo mbere mama wacu we harimwo umuhungu wiwe yagiye mu buryo budasiguritse amaze kubibwirwa ko uwo nawe yagiye ari ejo bundi mu k'umunani wewe yaciye agira crise cardiaque umutima yari asanzwe awufise agwaye aca aritaba Imana ubwo nyine urumva nawe n'ubundi yaherekeje aba bamaze kunyuruzwa kubera bimuteye agahinda kwama yumva abantu bagenda ntibaboneke ntibahambwe ntibaboneke aho bagwariye canke aho bapfungiwe urumva ko n'agahinda kenshi ku buryo butabonetse
Imana umutima ugahagarara yitwa nde nawe yari yanyurutswe na bande muba mwarabamenye biciye mu nzira izi
uwo yapfuye yitwa Capitoline Capitoline hari hanyurujwe umwana wiwe yitwa ni Capitoline ndi mu rusaku hari hanyurujwe umwana wiwe yitwa Jean Marie Ntezimana uwo Ntezimana yanyurujwe ku itariki 2 z'ukwezi k'umunani muri uno mwaka w'2024 hama hari ku munsi wa gatanu bukeye bwaho ku munsi wa gatandatu uwitwa Aniseti yari asanzwe ari mu bakozi b'uwo Jean Marie hamwe n'uwitwa Ezekiyeli bari basanzwe bari mu bakozi b'uwo Jean Marie kuko yakora ibintu byo gushona yatsindira amasoko yo gushona mayiniforume y'abanyeshuri ku mashuri runaka bigaca bimutuma ashobora guha akazi abatari bake nabo bukeye ku munsi wa gatandatu bagiye kubaza mu iperereza ko uwo muntu yoba ahari nabo baciye babanyuruza ni ukuvuga izo tariki 2 n'izo tariki 3 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka abantu batatu baba baragiye aca hiyongera ko uwo wa kane nawe avyumvise aca arapfa
Abo bandi nabo kiretse uyu musiguye abo bandi banyururijwe he mugerageze kuvuga mu ncamake kugira ngo ducungutse umwanya hanyuma mbega abo bose banyurutswe mu muryango wanyu muba ku gasozi kamwe canke muba mu ntara zitandukanye biba byagenze gute isano rihurira he ako gatotetse mwebwe mugasigura gute
Aba bose ntituba ku gasozi kamwe ahubwo tuba mu ikomine imwe mugabo amazone abiri ni komine Kanyosha intara ya Bujumbura abenshi bakunze kwita Bujumbura rurale bamwe baba muri zone ya Muyira abandi bakava muri zone ya Ruyaka abandi banyurujwe abo batanu bavuzwe banyururijwe rimwe umwe yitwa Beniusi, uwundi yitwa Emmanuel, uwundi yitwa Egide, uwundi yitwa Lionel, uwundi yitwa Bonaventure, abo banyururijwe mu Buyenzi hafi y'ihinguriro rya Burarudi bari mu modoka ziperereza zabitambitse imbere mu modoka barimwo imwe y'iperereza ibahagarara imbere iyindi bahagarara inyuma baburiye bapfa niyo baca barabatwara uko hama Ubujamari Ntezimana nari ntetse kuvuga we yahagarikiwe mu gisagara hagati yari avuye ku mpanda ku maziko yariko yitegurira kuja mu rundi rubanza rwo gukwa ubwo rero ntiyashitse hama abo bandi babiri navuze ingene bagiye kumurondera kubaza mu iperereza bica bituma nabo bafatwa hama ubundi ni Corinne Nizigama we yanyurujwe anyururizwa mu Gihosha ahantu bita ku Masaro hari tariki 8 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2024 yari yururutse bisi asanga bari bamenye aho yururukira kuko yari atashe kwa murumuna we baca baramunyuruza bamuterera mu modoka baramunyuruza uwo nawe nyene aba aragiye ubundi nawe rero wewe yanyurujwe muri uku kwezi tariki 2 z'ukwezi kw'icumi uno mwaka nyene wewe yanyururijwe i Gitega aho yari ari ku ishure kuri kaminuza nawe yitwa Olivier Nshimirimana
Yarahunze abo
uvuze
wiki musigura gute ko abantu baba muri komine imwe mu mazone amwe musanzwe mufise ababanyi musanzwe mufise abatwara ayo makomine kuki umuryango w'iwanyu ubangamiwe Olivier Kenese hari insiguro zidasanzwe mufise kiretse ibyo mwumva mbega unyine tuvugana muri aho nyene mu Kanyosha cyanke muri ahandi hantu hanyuma mu muryango iwanyu insiguro baha ibintu biriko birabashyikira iyo mugiye kubaza abategetsi bose gute ko mwavuze ko musanzwe mufise n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi mu muryango iwanyu
ubu tuvugana jewe sindi mu Kanyosha ubu tuvugana ndi mu buhungiro kuva mu mwaka w'2015 naje nahunze kubera ko nariko ndaronderwa ngo fatwe nicwe kugeza rero uno munsi abagiye bafatwa mwumvise yuko bafashwe inyuma yuko namaze guhungira nari navuze yuko twese tutari mu mugambwe umwe kandi ko hariho abatari mu migambwe rero nk'abo banyurujwe abenshi insiguro jewe ndabiha insiguro yuko banje intege jewe nka Kenese Olivier yararongoye umugambwe MST mu ntara ya Bujumbura bakabona ko jewe nari mbangamye mugabo uko kubangama sindakubone sinzi ko aba ari muri politike ariko abanywanyi ba CNDD-FDD mu bo twavugana ntarahunga icyo gihe banyereka yuko jewe mbangamiye abantu ko binjira mu mugambwe CNDD-FDD kubera ko urwaruka rwinshi jewe twaragendana n'abo tugendanye bagaca bibaza ko ari aba MST kubera ko muri CNDD-FDD barondera abantu binjira mu mugambwe wabo bakabona hariho urwaruka tugendana baca babona ko ari jewe ndabazibira ngo ntibinjire muri CNDD-FDD rero ubu ndi mu buhungiro bibaza yuko ngoma mvugana nabo rero bagaca bibaza ko mbandanya politiki bagaca bibaza bati aba bantu twogenda turakuramo kamwe kamwe bizomuca intege na politiki ayihebe mugabo igihambaye si uko umuntu aheba politiki igihambaye ni ukwiyumvira gute ibi bintu turimo mu Burundi by'ishano by'agahomeragunwa byohagarara ubu umuntu
Imbere y'uko usubiza ishyamba Pacifique, Olivier Kenese, muri miryango ingahe muri iryo shyirahamwe abacu bari he? Iryo zina ryo mwaritoye mufatiye gute?
gushika uyu munsi turi miryango ishika 12 iri muri iryo shyirahamwe ariko hariho abandi bamaze kuza barasaba ko bokwinjira muri iryo shyirahamwe ariko nk'uko amategeko y'ishyirahamwe abivuga hariho ibitaruzuzwa n'iyo miryango iri kwirasaba kwinjira mu ishyirahamwe kugira ngo nayo ishobore kwemererwa kwinjira mu ishyirahamwe
Urakoze. Pacifique ne hanzwe kumbure mucha.
Nshuti zanje, bo singomba kubarandira igice cya kabiri kumbure c'ijambo ushuko Pacifique yakomeje gufata ijambo avuga nzokibashikiriza, reka tubanze tugarukize ngaha. Nshimire abo twabanye muri kino gice cya mbere naho ejo mu gice cya kabiri.